Namhlanje ke bafundi sizofunda indlela ye-enter yokubhala i-equation yethu. Khumbula ekuqaleni besiqalisane slope intercept form. I-slope intercept form ke sikhumbula ukuba besisibhala njani. Besisibhala ngoba sithi y is equal to mx plus c. Apho u-m emele i-slope, u-b wethu emele i-y intercept. Saphinda senza i-point slope form. Ngiyathemba nayo usayikhumbula. Ibhalwa njani kanini? Esisithi y minus u-y1. Sithi ulingana no-m. Simphindaphinde ngo-x minus x1. U-x1 is to y1. Umkhumbule kuba yeyiphi nayo neyiphi na i-point esemgceni kuloo mgca. Lowo sibhala i-equation. Jonga apha kulo mzekelo ungezantsi. Y minus 7 is equal to negative 5, x minus 12. Namhlanje ke sizofunda ke i-standard form. I-standard form sona sibhalwa njani? Standard form sisibhalwa ngokuba sithi ax plus by is equal to c. Apho u-c elilo naliphi na inani. Kumbula ke mfundi besitshilo nasekuqaleni ukuba i-slope intercept form ne-point slope form zindlela nje ezahlukileyo zokubhala i-equation yomgca omnye. Ne-standard form naso isekwayindlela enye leyo yokubhala i-equation yakwalo mgca uyi-1. Loo nto ithetha ukuthi ngoku sineendlela ezintathu zokubhala i-equation yomgca oyi-1. I-slope intercept form, i-point slope form, ne-standard form. Jonga ke lo mzekelo mfundi lo oqala apha u-y is equal to 3x minus 8. Lo mzekelo bese sitshilo ukuba yintoni? Si-slope intercept form. Singakwazi ukusitshintsha ke-slope intercept form sisise pha kwi-standard form. Into efunekayo nje into yoba sithathe la 3x simse kwela cala no-y. Siyenza njani kanene lona? Kofuneka sithabathe u-3x macala kuzelela 3x ungasekuneni azohlabana nala 3x u-positive. Le nto ithetha ukuthi sizoba asekhohlo sizoba no-negative 3x plus y ozolingana no-negative 8 kuba aba 3x bayahlabana, omnye u-negative omnye u-positive. Sesigqibile ke, uyayibona nawe mfundi i-standard form. Akho kwanto inzima ke apho bafundi. Uthatha nje eli nani lino-x ulisa ngasekhohlo, liyo dibana neli lino-y. Ushiyeke nje inani elingena-x nelingena-y ngasekunene. Si-standard form sakho ke eso. Masiqete ke mfundi size kulo wesibini umzekelo. Yambona lo mzekelo esithilo sathi yi-point slope form. U-negative 5 lowa umele intoni? I-slope sakho. Negative 5. U-negative 7 no-negative 12 bamele i-point esemgcinini. Okuba yephi i-point apho emgcinini. Phofu ke apha i-point ekulo mgca sesiyazi uba u-negative 12 is to 7 ukulomgca wethu. Makhe sizame ke ukutshintsha le ndlela le equation ikwi-point slope form siyise kwi-standard form. Sijonge uba senza kanjani. Jonga ke mfundi kofuneka uthi y minus 7 is equal to uphindaphinde la negative 5 ngala x minus 12 uzotsho ufumane u-negative 5x plus 6. Ngoku into esiyifunayo sifuna uyisa kwintoni? Kwi-slope intercept form kuqala. Loo nto ithetha ukuthi kofuneka la negative 7 simsusile phaa kwelaa cala kushiye ku-y ngasekhohlo. Loo nto ukuthi sizodibanisa u-7 ngasekhohlo nasekunene. Ngasekhohlo koshiyeka u-y kuba u-negative 7 no-positive 7 beyahlabana. Ngasekunene kushiyeke u-negative 5x plus 67. Kuba u 60 plus 67 ngubani? U 67. Nanso ke ibona ke ngo ikwi slope intercept form. Ngoku into esiyifunayo sifuna uyisa kwi standard form. Xa sisiyisa ku standard form kofuneka elonke elinalino x liye ngaphi? Ngasekhohlo. Nanso ke sizothi y plus 5x is equal to u negative 5x no 5x bayahlabana. Kutsho kushiyeke u 7 kwelaa cala. Nantso ke mfundi yayibona ke ngo ikwi-standard form inani elino-x nelino-y liphi lingasekhohlo. Ungayilungisa ke mfundi uba wena uthanda uqala ngo-x uthi 5x plus y is equal to 67 isekwayinto enye leyo. Masigqithe ke mfundi siye apha kulo umbuzo wesithathu. Yabona lo umbuzo awukho kwi slope intercept form, awukho kwi standard form, awukho na kwi point slope form. Loo nto ithetha ukuthi ke ngofuneka simsebenzile, sizama umguquguqula simsephi? Simse kwi standard form. Masibhale ke mfundi 3y plus 5 is equal to 4 simphindaphinde ngo x minus 9 ijube ngo 4x minus 36. 4x minus 36. Ngoku into esiyifunayo sifuna eli nani kushiyeke inani elino y lodwa ngasekhohlo kuba kaloku sifuna ntoni? Sifuna islope intercept form apho ku y kukho u y ngasekhohlo. Le nto ukuthi kofuneka sithabathe u 3y macala sithabathe u 5 macala kuzoshika u 3y ngasekhohlo. Loo nto ithetha ukuthi sizoshika no 3y olingana no 4x minus 31 kuba u minus 36 phinde sithabathe u 5 koshika bani u negative 41. Ngoku masiyitshintshe ke mfundi sifuna ke ngoku ibe kwi standard form. Loo nto ithetha ukuthi elinani lo x funeka liye ngasekhohlo. Loo nto ithetha ukuthi sizothabatha bani 4x macala sizotsho sishiyekelwe ngu negative 4x plus 3y olingana nabani no negative 45. Yabona ke ngomfundi ikwi standard form xa inje. Masigqithe ke mfundi senze le ilandelayo imibuzo siqinise ukuba siyayibamba nayo yonke le nto besiyithethe apha ngentla. Kulo umbuzo wesine uyabona uba sino 5x minus 2y is equal to 15. Uyabona ke ngoku lena seyikwintoni? Seyikwi standard form. Into esifuna uyenza sifuna uyitshintsha ke ngoku siyise kwintoni? Kwi slope intercept form. Ukuze senze loo nto ke funeka uy ashiyeke yedwa ngasekhohlo ngasekunene kube kwinani no x nenani elilodwa. Siphinde siyibhale ke mfundi ke ngo 5x minus 2y olingana nabani? 15. Ke ngoku mfundi ukuze uy ashiyeke yedwa kweli cala funeka sithabathe ubani u 5x macala kuze lelo 5x ongasekhohlo azohlabana nalo 5x u negative. Loo nto ithetha ukuthi sizoshiyekelwa ngubani? Ku negative 2y olingana no 15 minus 2x. Kodwa ke mfundi ukhumbula uba sifuna uy ashiyeke yedwa, asifuni uba no-negative 2y apha ngasekhona. Le nto ukuthi sizokuhlulahlula ngabani? Ngo-negative 2 macala. Xa sihlulahlula ngo-negative 2 uy uzotsho ashiyeke yedwa apha ngasekunene sishiyekelwe ngokubani? Ngo-15 simthabathe ngo-negative 2. 15 simthabathe ngo-negative 2 ngobanganene? Ngo-negative 7.5. Siphinde sithi negative 5x naye simthabathe ngo-negative 2 kuzoshiyeka bani? Kushiyeka u-positive 2.5x. Yayibona ke mfuni? Ngoku ikweli hlobo le nto le-slope intercept form. So sibona i-slope sakho ngu-2.5x, uyibona ne-y intercept yakho ngubani? Ngu-negative 7.5. Naso ke si slope ke ezimfundo singu 2.5. nansi y intercept yakho ingu -7.5 y intercept besichilo sathi kulapho kunqozulana I graph yakho le uzama uyizoba ne y axis ndiyathemba mfundi akho nto inzima kakhulu apha into ofuneka nje funeka umane uzikhumbuza uzikhumbuza xa uhlela masiye ke apha kulo mbuzo wesibini lo mbuzo wesibini uthi u-3x plus u-6y is equal to 35 singasuke sithabathe nje la 3x macala sizoshiyekelwa ngubani u-6y olingana no-25 minus u-3x besinoyenza ke mfundi xa sifuna uy ashiyeke yedwa kofuneka sithini sohlulahlule ngo-6 macala uy izotsho ashiyeke yedwa sibe no-25 simahlulahlule ngo-6 sibe no-3 simahlulahlule ngo-6 loo nto izoyenza uba sishiyeke ngubani uy olingana nabani negative 1 over 2x plus 1 u-25 over 6 a negative 1 over 2 yayibona ke mfundi uba yintoni sislope u-25 over 6 lena yintoni yi-y intercept y intercept kulapho kunqozulana khona igraph yethu ne-y axis masigqithe ke mntana sekhaya size kulo mbuzo wokugqibela ndiyathemba ngoseyibona uba yonke le nto ithini sino-9x minus u-9y olingana nabani no-4 yabona ke i-coefficient elinani liphambi ko-x nelinani likaphambi ko-y silibizwa ngoba yi-coefficient i-coefficient ka-x ne-coefficient ka-y ziyalingana loo nto ithetha ukuthi zingasike sohlule nje ngo-y ngo-9 kusaqala kuzele sizoshiyekelwa ngu-x no-y bezimeleke xa sihlulahlule ngo-9 kusaqala u-9x mohlulahlule ngo-9 kushiyeka bani u-x singasike sohlulahlule ngo-negative 9 kuba kaloku sifuna u-y ashiyeke yedwa abe kwaye abe positive angabikho negative loo nto ithetha ukuthi u-9x mohlulahlule ngo-negative 9 koshiyeka bani u-negative x negative 9y simahlulahlule ngo-negative 9 kushiyeke u-y u-4 yena simahlulahlule ngobani u-4 yena simahlulahlule ngo-negative 9 kushiyeka bani u-negative 4 over y khumbula ke mfundi uba sifuna uba no-x ngasekuneni u-y ashiyeke yedwa ngasekhoyo loo nto ithetha ukuthi sizothabatha u-x macala uy izotsho ashiyeke yedwa ke nangu ezimele geqe sithi x minus 4 over 9 yayibona ke mfundi phapha ngo-x kukho u-1 loo nto ithetha ukuthi islope sale graph yethu ngubani y 1 i-y intercept yona ibe ngubani bengu-negative 4 over 9 themba ke mfundi uyivile kwaye ikhona into eyizuzileyo benesuku oluhle.